Zwa zwino fhano nduni dza khasho rina vhahashi ubva kha Phalaphala FM hanefha ri ḓo vha ri khou pfa zwinzhi nga mbekanyamushumo ntswa ine ya pfhi ro ḓi geda. Muhashi wayo ndi Pandelani Miss P Mulaudzi, ngeno tshibveledzi wanga Jones Mr. Lavhelesana Netshipise. Mbekanyamushumo ine i lavhelesana na khasho ya tshi zwino-zwino ine ya dovha hafhu ya vhonala thwii kha zwi leludzi zwa vhudavhidzani musi i muyani radioni. Thamusi ndi ṱanganedze vhaindi vhanga Jones na Miss P, ndi masiari ri khou ni ṱanganedza na musi vho hu khou amba nṋevo. Ni ḓo vha ni khou fhindula zwine nṋe ḓo vha ni khou ni vhudzisa zwone. Kha ri thome nga mubveledzi Jones, uri mbekanyamushumo inoni ro ḓi geda, ipfhi ḽa uri ro ḓi geda kana dzina ḽa uri ro ḓi geda ḽi bva ngafhi, ni ani yo tou ṋewa dzina ḽeneḽi?
Vho Mathode na vhatevheli vhoṱhe vha SABC hu tshi katelwa na Phalaphala FM, vhathu vha ḓi geda vha vhofholowa muyani.
U fana na izwi zwino
zwo khou itea hanefha. Ro ri tshi lavhelesa ra wana uri vhaeni vhashu vhoṱhe vha tshi ḓa vha tea u pfha vha hayani. Musi ri tshi vhudzisa mbudziso dzine ra vhudzisa, vha pfhe vho vhofholowa na u amba, vha si pfhe vha tshi khou tsikeledzea, ngauri kanzhi arali muthu abe a ḓivha zwo uri ndi khou vhuswa dzimbudziso hu thoma u vha na thaidzo muhumbuloni. Zwino ra wana uri dzina heḽi ḽi tea u anana na zwine ra khou ṋekedza zwone vhatevheli kana vhathetshelesi vhashu. Ngazwo vhaeni vha tshi tea u ḓigeḓa uri vha kone u bvisela khagala zwoṱhe zwine ra sokou pfha uri vhathetshelesi vhoṱhe vha na dzangalelo khazwo.
Yo no vha muyani musi mbekanyamushumo?
Yo thoma vhege fhelaho.
Ndaa. Ndi khou vhuya henefho, ndi khou ṱoḓa u ḓivha uri i vha tshi khou sedza kha mini zwavhuḓi vhuḓi, na uri hu sedziwa vho nnyi vhaeni vhane vha vha khou vhidziwa kha mbekanyamushumo yeneyo. Fhedzi ndi kha ndide kha muhashi Miss P. Miss P, ri mu ḓivha sa muthu ono hasha ḓikita, dzi vha dzi tshi khou wa nga hangei. Zwo fhambanisa hani mbekanyamushumo ya ro ḓi geda na mbekanyamushumo ya phenya dziṅwe na ḓikita?
Ro ḓi geda na ḓikita na phenya dziṅwe dzo fhambana nga maanḓa, ngauri hangei ri vha ro to ḓi geda, hangei kha phenya dziṅwe na ḓikita dzi vha dzi khou wa zwavhuḓi.
Uya kona u ḓi geda zwavhuḓi
nga maanḓesa, mara ndo tea u thoma nda ita ṱhoḓuluso kha nṋe muṋe u vhona uri ndi ṋekedze vhathetshelesi vhashu mbekanyamushumo dzi sa fani, ngauri nga ngei sa musi Jones o zwi amba mubveledzi uri vha ro to ḓi geda, hangei dzi vha dzi khou wa, dzi vha dzi khou vhuya nga maanḓa.
Mbekanyamushumo ino yo ya muyani ro to thoma vhege fhelaho na makhadzi arali ndi sa khakhi, ndi khou tama uri ri thome ri sumbedze vhaṱaleli vhashu ange hayani uri ho itea mini kha mbekanyamushumo yawe ya u tou thoma na makhadzi musi muyani vhege fhelaho. Kha ri lavhelese.
Vha ḓo mu vhona zwizwino kho ḓi ḓo data, vha khou mu vhona vhone vha ḓo ambara maṱeki. Makhadzi uri tani?
Ndi hone ndo tani Miss P.
Na nṋe ndi hone. Musi ndi tshi khou tambula zwingafhati, ndo sumbedza zwo uri ndi na ndivhudzanyi. Makhadzi ra ḽi vhona o guma ni upfa muthu a tshi mu vhidza uri ndi vhudzanyi.
Ndi ya zwi ṱuvhesa hezwi zwithu nga u tamba ngongori hoṱhe ndi tshimbila sokou pfhi makhadzi, ndi a to ḓovha vhudza upfhi ndi vhudzanyi ra ḽi vhona.
Zwino kha vha vhathu vhe ene a hula navho, ngori vhahone vhe a hula navho vha vha tshi ḓi mu vhidza uri ndi vhudza na musi
like I feel like khavho zwi nga si bve like ndo ya hayani, like almost everyone ndo ya hayani vha mbidza ndi vhudza cause ndi dzina ḽe vho alwa vha tshimbidza ngalo. So zwa makhadzi for sure zwi reflecta musi vha tshi khou pfha dzi nyimbo uri habe makhadzi ndi vhudza, mara mwana mwa mbidza ndi vhudza ndo ya hayani.
Zwino izwa zwiti zwori ene a hangwe makhadzi aho a hangwe ndi vhudza?
Ndi vhudza a thi mu hangwe ngori every time ndi tshi swika hayani ndi tshi to dzhena bedroom ndi tea u thoma nda humbula nga nṋe muṋe. I feel like almost everyone u ita zwezwo, u tou humbula nga iwe muṋe na u humbula uri iwe u khou bva gai. So arali ndi khou sedza hune nda bva hone, ndi hune makhadzi ndi vhudza u a ḓa, uri hoyi ndi ene ndi vhudza, makhadzi o ḓa after ndi vhudza.
Kha ri ḓo lavhelesa phambano vhukati ha ndi vhudza na makhadzi.
Phambano ha makhadzi na ndi vhudza ndi uri makhadzi ha shoni, ndi vhudza u a ḓi shonela. Ndi vhudza u a ḓi shonela, ya, ngo ndi ya uri vhathu vhanzhi vha ḓivha uri ndi ya shona off stage, mara ndi stage ndi vha muṅwe muthu, hoyula ndi ene makhadzi. So I think that's the different, and the other thing again ndi zwa uri
Miss P, kha ri dovha hafhu ri ise phanḓa, ndi khou tama u ḓivha uri o vha na muini wa u tou thoma ndi makhadzi. Makhadzi ri a muḓivha, ndi muimbi muhulwane wa bvumo hu si fhano hayani fhedzi na kha mashango a nnḓa. Nyambedzano yawe na makhadzi a tshi thoma mbekanyamushumo o pfha zwihani?
Ndo ḓiphina nga maanḓesa ngeiḽa Nyambedzano nga nṱhani ya uri makhadzi ndi muthu ane vho uri vhathu vhanzhi vha ya mufuna, ende tshipikwa tshihulwane tsha inoni mbekanyamushumo ndi uri kone u eletshedza vhathu, ri kone u ṱuṱuwedza vhaswa na vhaṅwe vhathu vhanzhi vho no khou thetshelesa. Ngazwo musi ino mbekanyamushumo tshi swika magumoni, ndo vhudza makhadzi zwa uri ha ṱuṱuwedzi vhathu vhahulwane fhedzi na vhathu vhaṱuku, ende asi makhadzi fhedzi kana vhaimbi fhedzi vhane ra ḓo vha ri navho kha inoni mbekanyamushumo, ri khou vha na vhathu vhanzhi vho yaho nga u fhambana. Ndo pfha uri tshipikwa tshashu tsha iḽa mbekanyamushumo ri kone u tshi swikelela, ngori nga kha heiḽani Nyambedzano yashu ro kona u wana zwiṅwe zwithu zwiswa zwe ra ri sa zwi ḓivhi. zwiḓivhi nga makhadzi. Ende zwine zwine vhathetshelesi vhashu na vhaṱeli vhashu vha funa u dzula vha khou zwi lavhelela uri vha khou ḓo wana zwithu zwine a vhathu zwi ḓivha nga havha vhayeni vhoṱhe vhane ra khou yo vha navho kha mbekanyamushumo yashu.
Zwo fhambanani musi a khou ita mbekanyamushumo online na musi o dzula studio a tshi khou hasha.
Mathode, ndi funa mahango zwori ndi funa u vhona nga ndi zwori mavhudzi o dzula zwavhuḓi. E, u ḓi dzudzanya ene muṋe, u tea uri vhatereli vhashu vha kone u zwa uri vha dzhia serious. E, u funa 19 no ḓola make-up opo, a zwone, na ḓola make-up na just no ḓola make-up apa. E, khathi fhedzi na u dzudzanya nga uri musi ri tshi khou vhoniwa kha musi kha radio vhathu vhanzhi vha tova sa zwiḓivhi uri kha radio ri a kona uri kha musi zwezwi ri tshi khou amba ri kone u dzudzanya zwiṅwe zwithu. Mara musi TV yo lavhelesa a u koni u nga vha u khou dzudzanya zwiṅwe zwithu. Zwino ndi vhona u nga ri khaedu heyo na uri ndi kone u zwi dzudzanya zwavhuḓi ndi zwi balance ndi khou zwi takalela nga maanḓa ngori zwi khou mpha challenge, zwi khou mpha khaedu ine ndi yavhuḓi khaedu ya hone.
Vhathu vho fhindula hani mbekanyamushumo ya u tou thoma? A zwi ngo tou ḓowelea mbekanyamushumo dza online fhedzi khasho i khou ya haningei. Ndi zwithu zwine zwa khou itea na maḓuvha zwi khou shumisiwa kana zwi khou tevhedziwa na maḓuvha. Ngei nnḓa vhaṱaleli na vhathetshelesi vho i ṱanganedzisa hani mbekanyamushumo yeneyo?
Vhaṱaleli vhashu na vhathetshelesi vhashu vho i ṱanganedza zwavhuḓi nga maanḓa ende ndi khou tama u tou vha livhuwa hanefha kha khasho uri ri khou livhuwa nga maanḓa uri vho ri tikedza. Fhedzi ndi sokou tou vhona u nga ri hu na zwinzhi zwine vha nga kha ḓi zwi ita u itela uri vha kone u ri tikedza. Vha ṱalele nga vhunzhi, vha dzule vho i lindela misi yoṱhe, mara zwe ra zwi vhona vhege fhelaho na nṋe ra ri songo zwi lavhelela ro ḓi ita miṱangano yashu musi ri tshi fhedza mbekanyamushumo ra sumbedza uri hai vhathu vha sumbedza vho takala nga maanḓa. Fhedzi vhaṱaleli vhashu vha nga ḓisa phanḓa vha vhidza na vhaṅwe vhathu uri vha ḓe vha ṱalele vha dovha vha thetshelese mbekanyamushumo yashu ntswa.
Mubveledzi, hu na mbekanyamushumo ya vhuya ya vha hone kha shoni radioni i tshi pfi Masofani. Ino ndi kale ni hone radio. Mbekanyamushumo ya rodi geda na ila mbekanyamushumo ya Masofani, hu na phambano na ni tshi zwi lavhelesa?
Ya, phambano i nga vha ya uri mbekanyamushumo ya rodi geda vho Mathode i lavhelesa vhathu vhane vha khou tou thetshelesa radio. Ya dovha hafhu ya digital. Zwa amba uri a i khethululi. Ri tshi amba nga mafhungo khethulula ra dovha ra ya phanḓa. A i lavhelesi fhedzi vhane vha amba Tshivenḓa fhedzi kana Vhavenḓa. Ndi mbekanyamushumo ine ra nga ri i khou konanya vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ngauri ri khou tshila kha Afrika Tshipembe ḽi na mvelelo dzo fhambananaho. So zwa amba uri i khou shela mulenzhe kha ḽa mafhungo ane ra ri ndi social cohesion. Zwa amba uri ri khou konanya vhadzulapo. Vha ḓo zwi fara tshi ya phanḓa, ri ḓo dzhia vhathu vho yaho ngo fhambana kha masia o yaho ngo fhambana. Si muzika fhedzi, vho ra dzi pfunzo, vho ra mitambo, vho ra muzika. Na uri hei, i dovha hafhu ya vha na tshipiḓa tshine arali ro vhidza muimbi u dovha hafhu a vha mvumvusa vha tshi khou tou mu vhona. Zwa amba uri i ḓi tou vha na tshiṅwe tshipiḓa tsha ku festival nyana kha vhala vhane vha funesa nga maanḓa madikita. Zwa amba uri vha ḓo vha tshi khou tou vhona zwine muimbi onoyo a zwi kona khwine.
I vha i khou hashiwa i ngafhi?
I khou hashiwa i hafha Auckland Park. Fhethu hune ra ḓo ri khou tou shumisesa nga maanḓa ndi M1 studio. Ndi hafha hune zwithu zwi khou itea hone.
I khou damu yani lungana kha vhege nga lavhungana nga tshifhinga ḓe zwavhuḓi vhuḓi?
Vha i wana ḽavhuraru ḽiṅwe na ḽiṅwe. U thoma nga awara ya vhumalo nga madekwana u swika awara ya vhuṱahe. Zwa amba uri i tou vha awara ine yo pfuma. Ndi awara ine i ḓo vha i tshi khou fhaṱa, awara ine ya ḓo vha i tshi khou laya, awara ine ya ḓo vha i tshi khou ṱuṱuwedza zwi tshi bva kha uri nga tshetsho tshifhinga ri ḓo vha ri khou lavhelesa zwifhio. Na uri u tshi tou khwaṱhisedza zwe Miss P amba, ndi mbekanyamushumo ine ri vha ri tshi khou ṱokonya, ra ṱoḓa zwithu zwine vhunzhi ha vhathu a vha zwi ḓivhi. Zwa amba uri ndi hafho hune ri ḓo dovha hafhu ra shumisa na tshetsho tshikhala uri mueni washu a swike hune a ḓisa tshanduko kha vhutshilo ha vhadzulapo. Nga maanḓa maanḓa u tshi lavhelesa vhaswa, ri khou tshila kha Afrika Tshipembe ḽine ḽi khou vhilingana, ḽi khou ṱoḓa vhathu vhane vha vha uri vha na ṱhuṱhuwedzo, vhane vha nga vhuisa vhaswa nḓilani, vha nga vhuisa vhadzulapo nḓilani, vha thusa kha u bveledzisa.
Muhashi, ndi nnyi muine a khou ḓa kha mbekanyamushumo i tevhelaho? Ono mu ḓivha kale?
Ri vho mu ḓivha muyeni ane a khou ḓa na musi kha mbekanyamushumo yashu ya Ruḓi Geda. Ri ḓo vha ri na ṅwana nyana no vhidzwa upfi Mpho Pink. U na miṅwaha ya 24. Ndi TikToker.
Okay.
Ri vhona uri zwo tea uri ḓise TikTok nga nṱhani uri ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa khou itea nga maanḓesa kha riṋe vhaswa. Vhaswa vha dzula vha khou fhedzesa tshifhinga vha kha TikTok. Fhedzi mbuso ndi ya uri nani hafho kha TikTok kana ni khou shumisa zwa vhudavhidzani na thekinoḽodzhi, ni na mbuyelo khazwo na? Kana ni khou sokou tou shumisana na fhedza tshifhinga tshanuna? Khoyu Mpho Pink ri ḓo vha ri naye na musi kha mbekanyamushumo ya Ruḓi Geda awara ya vhumalo swika awara ya vhuṱahe. U ḓo vha khou ri ṱalutshedza uri ene u kona hani u ḓibveledzisa, a dovha hafhu a bveledzisa vhaṅwe vhathu nga kha heyi TikTok khathihi na vhudavhidzani hoṱhe, muṅwe yo nga fhambana na thekinoḽodzhi.
Ri tshi khou fhedzisela nga minute kha nto nga second dza 20, nichone samuyani ndori mini Miss P achone samuyani ndori mini kotamure hange nda vatareri vatozvibona tswi ni honese kufana na musi nikuita Mbekanyamushumo na kuita yone ubva kha Jones wotomo dha kha Miss P
ni komba paka nga
madokona kha nikone saka Mbekanyamushumo yanu
Mr. Lover, lover for them lovers, this thing is original. Dance let me, lover Ranki.
Ready, boo, Miss Pika, honest.
I've been in the real Nangor, the corner, Sakaipi.
Kaimon, I want to go for my own.
The Koribu and Amanda, Bokono, but not in the Kabegam, Shumero, together, but come, Miss Pika, and Madekona with the ah.
But now, the Bari Banga, Masera, Dwala, and Musi, but some to Chakure, got off Rabios Gare.